Zikirizewa okutembelele Zikiriza kusembelele Zikirizewa okutunulira Oli kifananyi kye batanasiga Katonda yaunda gwene yewonya Zikirizewa okukwatako Zemuno, mkwe gomba, kulabu abalogo Abuli na maso, ngagago Mkwe gomba, mkwe gomba Bakuntondela, bakuntondela Buliwo bera obukumi bwe mpulira sikirizibwa